Hii utamu ya fare, kwa nini fare huwa inatestaje?
Ah, fare lituma, fare nikakula, but sikupika.
Oh. Unapenda chali yako?
Dark skin. Yaani ujiongi difference ya dev na chali hapo. My dark skin wao wamebeba.